turahejeje inama inama nkuru isanzwe ikorana rimwe mu mezi atatu ikaba yatanguye ku munsi wejo itariki 16 tukaba tuyisozereye uno munsi itariki 17 nkuko twari twabivuganye rero hariho byinshi twiga ariko muri byo hakaba hariho bimwe bimwe bikuru bikuru twagiye dufatira ingingo ku munsi wejo rero twarashoboye gufata ingingo ku bitari bike icya mbere kikaba ari kijanye ni radio bita Ntumbero FM ikorera Ngozi iyo radio yarabayeho ikorera Bujumbura hanyuma irarenga makosa ategekanywa najya tegeko rigenga ibinyamakuru mu ngingo yazo 18 na 39 ndetse irarenga irakora n'amakosa ajanye na rujya rwandiko bagirana na CNC mu ngingo yayo 12 na 16 ivyo rero vyatumye ihagarikwa vy'agateganyo tariki 29 z'ukwi 11 mu 2017 nyuma y'amezi 6 yarasubiye irugururirwa mugabo yugururirwa noneho igiye gukorera Ngozi irakora yugururirwa itari ku 24 z'ukwezi kw'indwi mu 2018 irakora ica yongera kubandanya ikora ya makosa nyene aho yaciye ihagarikwa gushika kuri uno munsi ihagaritswe itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mu 2020 iyo radio rero twarayigendeye bikwiye turagendereza igisabo cayo kuko yarahavuye irabandanya yandika idusaba ko yosubira gukora ku mugaragaro ivyo navyo tukaba twabiciye no hirya no hino twarabiciye hirya no hino tubona muri wa mugambi wo kugumana n'abenegihugu kanatsinda na nyene cyubahiro akoma avuga gutyo nyene ati jamais sans les médias hariho rero abagoma bibaza ati none ko yavuze jamais sans les médias tweho tubaye abande ni muri iyo ntumbero rero twagerageje kubaherekeza turabafasha kugira ngo basubire kwiyunga bongere kuja ku rubuga rw'ibimenyesha makuru uno munsi rero twabemereye ko bagiye kongera gusubira gukorera ku mugaragaro bashoboye kwihweza ibyo twasabye ko bakwiza bisabwa n'amategeko hariho iradiyo yitwa Muziki FM twari twarasubije inyuma inshuro ariko no munsi byabaye ejo byabaye ngombwa yuko tuyikura ko burundu ico cyo kuyiha uruhusha ahubwo twarukuye ku butakigaruka ko twasanze idakurikiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo ishobore gukora bayita Muziki FM muri ivyo kandi twarashoboye kwigira hamwe amakosa ashanke ibintu bijanye n'umwuga bitosekara aho mu mibereho y'ubwego CNC tugerezwa kwama twabashikirije ibiriko biratosekaza umwuga muri ivyo mu mezi atatu akurikirana hari ivyo twababwiye mu nama iheruka igihe twabatumako kuri Point de Presse ariko uno munsi twashoboye turakongeye kandi turabishikiriza inama ikoranye n'abayigize aho bagarutse cyane cyane ku kijanye n'itosekara ry'umwuga n'itosekara ry'imico kama biciye muri za ndirimbo zivugira kumbonesha kure n'ibinyamakuru aho rero twarahatevye cyane kuko twasanze by'ukuri ari kintu gishobora gushikira abene gihugu batari bake nagomba muri ibyo ndabamenyeshe yuko haruhande yaziri ya 31 twari twafatiye ingingo turashari ko turiheza ko mu minsi tuzohagarika izindi tubandanya tuzumviriza neza ko zose zirashika hafi 62. Ruhande yivyo turategekanya yuko tuzohamagara ababaririmvyi mu minsi ya vuba kugira dusubire twicarane tuganire tuganire kuko bo bararirimba hanyuma bigaca ku binyamakuru tujejwe natwe nibwo rubuga dukorerako binyamakuru tujejwe rero nitwifuza ko bizohava bihabwa ibihano bizira indirimbo z'abaziririmba kuko bobo nabacuruza hanyuma ico mu minsi yavuba turabemereye ko tugiye guhamagara twicarane nabo tuganire imbona nkubone batubwire ibibagoye n'ico bakunda muri ivyo bintu hanyuma bisigaye mwaravyumvise twarashoboye kandi kubandanya twiheza ikijanye na ya karata ndangamumenyesha makuru aho twashoboye kwinegura turabona kumwe ko hariho abakunze kuza badushikiriza ikibazo cyuko amakarata yabo afise utunenge ico tukaba twaragiciye hirya no hino kandi twasanze abazironse mu maguru masha bitewe na nkumbure na bwa burambe mu kazi mukunda kwanka byatumye bazifyatuye zirimo utunenge mugabo abazironse hagati na hagati no amajanyuma bazironse zimeze neza ariko tukaba tuzi neza ko nabazironse zirimo utunenge twashobe kubabwira ko atamutsi wishibere bazo zigarukana zigasubiramwo zigasubirwamwo kandi ico cyarakoretse kubatari bake twagomba tubasabe rero mutwumve kuri ico ntitubandanye dukorera mu myidogo kubera kuko imyidogo ntiyubaka irasambura kimwe gusa twarasanze hariho utundi tubazo tujanye mbega abatari abamenyesha makuru bobo ivyabo ni gute boronka iki mu kibanza ciyo karata menyesha ndanga mumenyesha makuru kuri ico twaraciye hirya no hino turaraba icitegeko rivuga kuko itegeko niryo ryonyene dushobora kuronka twishimikiza mu kugira ngo dukore ico dukora cyose twarasanze yuko hariho iyindi karata dushobora gutanga igahabwa abantu abakorera bushake igahabwa abo twokwita abakutsa kivi igahabwa abo twokwita abimenyereza igahabwa abo twokwita abigenga canke abakukuruke iyo nayo tuzoyitorera uko yitwa n'ingenisa gutyo abasanzwe babakoresha bakaza bamenya ico babatuma naho babatuma bakurikije ikarata bafise ukwisa nuko imeze twarabonye yuko kandi hariho n'iyindi karata dushobora gutanga icyo umuntu yokwise ikarata yiteka ikarata yuteka nayo nyine irategekanywa muri iyo muri ka gatabo kagenga umumenyesha makuru turabona kumwe ko hari abo bayibereye tuzoshobora kuyiha mu misiza kandi abo rero ntibayisaba kuko murumva ko arabiteka nyene hanyuma uno munsi naho no munsi twashoboye gushikana ho nyene kubitari bike uretse ivyo nari nababwiye ejo bijanye n'ingene akazi ka misi yose ko muri uru rwego gakora hariho n'ibindi bintu bijanye n'amadosiye y'ibimenyesha makuru vyasavye kwemererwa kugira bikorere ku mugaragaro. Muri ivyo tukaba twashoboye kwemerera ikinyamakuru citwa ikinyamakuru citwa Agaseke FM. Icyo kinyamakuru gikorera mu Ruyigi. Kikaba cari carakwije vyangombwa kuva mbere maze twaragihaye uruhusha rw'agateganyo amukurindira ko dukorana kuri uno munsi kubera kuko ntivyari vyadukundiye ko tubemerera tubanje gukorana bivanye n'imvo zitatuvuye ko icyo rero kwari kwemeza gusa muri inama nk'uko amategeko abisaba ariko cari caremerewe kwemereye kandi kinyamakuru citwa Tera Imbere FM kigiye gukorera igitega ivyo binyamakuru vyose rero uko ari bine twavyemereye kubera iki uretse ko twihweje neza tukabona ko bikwije ibisabwa n'amategeko vyaduhaye akanya keza ko kuvyemerera kuko vyashoboye kumva ko bikwiye kugenda kwegera umwenegihugu nkuko muvyumva nta kinyamakuru na kimwe kiri hano I Bujumbura mwumvise Ruyigi Igitega Rumonge na Cibitoke twihweje rero ibyo badushikirije bashaka gukorera n'umwenegihugu sino bivugira ngaha ko nibirebire ariko ni vyiza cyane nico gituma twabemereye tukaba tugiriye ko tunabakeje tubifuriza gutera imbere mu muzinga